His Excellency, so God, we may hear your story everywhere.
Sing it, 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 s